Sina sisi hodari.
Hodari wa mashamba.
Hodari Homes. Hodari.
Hodari wa mashamba.
Kupewa title hodari.
Hodari wa mashamba.
Yo yo yo, washikadau, watu wanaotupenda, watu tunaowapenda na watu tunaopendana. We come to you bearing good
news. Sasa hapa Hodari Homes tuko na mashamba rumuruti
50 by 100. Prices okay. Ni ngapi babe?
99,000 only.
Ukiwa na cash na ukitaka kulipa na installments
120,000.
You deposit 10,000 for a start, alafu unalipa in
5 months.
Nice one. Tuko na ploti watu wangu. Hizi ploti zimeenda karibu zote. This project tunaweza onyesha watu hii project zetu nazo. Zimeenda karibu zote. We have our next project that is upcoming.
Yes.
Alafu we have amenities here. But before that, we are 30 minutes from Rumuruti town. Alafu babe, tuko dakika ngapi kutoka posta?
2 minutes from posta.
Umewambia kuna nini huku ndani?
Hey, tuko na shule, tuko na stima, tuko na machi. We have a lot of things.
Tuko, nini ingine hatuna? Tuko na mbuzi ukitaka kuchinja. But anyways guys, we have plots. Hodari Homes inakuletea plots zingine safi safi sana hapa Rumuruti.
Okay.
Call them using this number na wafollow kwa social media.
Site viewing every Saturday.
Every Saturday tunakuja Rumuruti.
Sibu? Rumuruti.
Na tutawaleta next Saturday pia?
Kucheni.
Watapiga selfie?
You can come anyway.
Nice one. Alafu tuko na watu. Haya, ya, 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 kidudumtu.
Kidudumtu.
Haya, ya, 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 Hodari Homes. Tuko na shamba pia places zinaitwa Malindi. Watu wale wa kidudumtu. Tuko na plot in Malindi. Lindy, going at 95,000 cash na installments.
120,000 installments.
Mtu anataka kwenda kuongea mwambao, yani Kiswahili cha oh yeah, nasikia na mwana kichwa oh
tuala.
Tulala. You go get your plots there. Hodari Homes has got you. Make sure umewa contact na namba iko hapa chini. Ama unasemaje babe?
Hapo hivyo.
Turudi kwa tulisema tutawarevelia gari.
Tutawarevelia sasa.
Okay. Bahati ya nyumbaya. Bahati ya nyumbaya babe.
Hodari Homes.
Hodari,
shamba.
Hodari Homes. Get yourself a plot. Sawa sawa. Nice.